Mama, ndiyabulela. Mama, ndiyakuthanda. Mama, ndiyakuhlonipha. Njenje kungenxa yakho kunjenjenje kungenxa yakho ndithi ndobheka bheka ndibona izifundiswa ngenozi cala ukucalula izihlalo zazo ukuququzela kwakho nokwambathisa insana ngengubenye kwanzomahluko omkhulu kusapho lasemachaweni emisebenzi yakho ndiyifanisa nemisebenzi yembovane kuqhushumba ingxabano phakathi kwabantwana isikhukukazi sibe kunyawo imizamo kamama kunjenjenje kungenxa yakho kunjenjenje kungenxa yakho imizamo kamama imizamo kamama Tikitya ke ndityhapha isihlahla abandinothetha ngomama Ndinganaba de kothuke nobengazi kwimisebenzi yakhe ngumangaliso Ndinganaba de kothuke nobengazi kwimisebenzi yakhe iyabonakala Xa ndibona umavuke zam uqobo lwakhe Xa ndibona umama, ndibona umasindwe zam uqobo lwakhe Imizamo kamama Imizamo kamama kokuba mnyama kweli khaya wena ulukhanyo ubuhle bakho ndibufanisa nentyatyambo zaseAfrika kunjenjenje kungenxa yakho kunjenjenje kungenxa yakho
Yeah.